ai hlupheka hi ti bampara hi madaka loko ku ni mpfula hi twa hi ri na nkateko swinene na ku tinyungubyisa sweswi hi titwa hi ri na nkateko hi kume xikotiri ende hi na ku vuye hi vuye hi vuyeriwa swinene laha ka Valoyi hi ku na mapurasipurasi yo tala va tsemakanyaka hi koho va ya emitirhweni sweswi i pati ro koma ku fika koho loko va suka ka mandakazi va ya ku dier paka a tiberini laha n'wana purasi lerikulu leri welaka hansi ka hosi n'wamitwa wa vumbirhi ende hi ve hi na ku vuyeriwa swinene
ndhavezi ta n'wamitwa wa vumbirhi of Valoyi traditional council with the stakeholders of Valoyi. We like maybe to highly appreciate the government for having thought about our roads, that the conditions of road that we have. And then now we are very much pleased about that Deer Park to Valoyi traditional castle road. The benefit number one, some of the people from our communities, they benefited there in terms of getting at least job during this project. And then secondly, this route from Deer Park to Valoyi is a shortcut to town.
Loko a ku nga ri ndhavezitha va nga hi rhangela kumbe vona va ka RAL va nga fika atikweni ta ka Valoyi ku va ta hi endlela xikontiri. Inkomu.